Obisi bosom ni nyame, Okomfo ni nyame a oboa. Efi sɛ, ye ni nyame nti, ene dua a ye nwanwa, na som boɔ, dia anɔche kwa mfrempɔ. E di gina, oman ye ɛwɔ agona me gina hu. Eye nyame dua. Sɛ dua wo yi, nana no fɛ no sunuro. Ye fɛ no sunuro. Me san sɛ ye dua nwanwa so a, ɛso aba, na pan kurabata, na pan kurabata ɛnan. Benkum, nifa, ɛpoɛ, atɔyɛ, ɔse nyankopɔ wo. Na wo dia dia ti dua no ho a, wo bɔ sɛ so fitaa firi ho ba. Ɔkyerɛ sɛ, ɔse na koma mu ye fitaa. E di wei, eye nyame dua. Na obri kɔfɔ nɔche, e di gina agona man ba agona me gina hu. Mandela. Yet the Bibia two ja Emma Muni. Adiachi and Papa. Then Sabi, Adiachi Baku. Yeah, first no trade up for me, don't boss for bars, I say, Toto Bosina no to so boy. What a 2 million money to be an idea. Then Quatin Yamin Yashi, or Bissi Bosumi Yame, confirming Yami of one. If you say, Yen Nimin Yaminti, and a Bia I am one, let's some poor, yeah, I'm not a one from Pong, and the Gina, or my, yeah, I want a good amid Gina Muni, a young Yamidia. Tell your way, Nana Fellow Sunu. Ye fɛ no sunuro na san sɛ ye dua nwanwa so a ɛso aba na pan kurabata na apan kurabata ɛnan benkum nifa ɛpoɛ atɔyɛ ɔse nyankopɔ wo na wo dia dia ti dua no ho a wo bɔ sɛ so fitaa firi ho ba ɔkyerɛ sɛ ɔse na koma mu ye fitaa enti wei ɛyɛ nyame dua na obri kɔfɔ nɔkye ɛdi gyina agonaman baako na megyina mu enti mada woroma sɛ mehu no nyame dua a yɛnim nyame dada na sɛbea mu sɛbea nya ado sɛbe kafra kyɛ aboa katakyerɛ Sanya ni bibi ni kankabia kanika wona ne kom. Ye ni nyame nti ene dua ye nwanwade e somboo na ye fita nti no. Ye tu ne di nyame dua ene me gina ho yi. Enti konfo no che bosom efie ba ko a ye e fe no bosom Baaboduroo. Baaboduroo ni fie ene mu ene me gina. Enti sabre ye ni wrefia. Ye ni wrefia ona adishema ba. Ba hu na na Baaboduroo fie ne wo yi. Ti sabia mu sabia nya do. Efie no ye wura mu no. Sabia he fo mu nim no no. Yeah, Sabia was Sabia Nado, or the man who are body or body, and who are born sure, or born whom, or born ham, or barn, or barn, or down Roma, or because a bosom confirming Yamia, or a dada for, if you say, or Yankopo, we are so, what the BBS, what the Menipa, now, and poor, what the Abosom, yeah, assassins were crazy for, so I'm going Yankopo Melansem so. Now, and Yakuma, Nanya Kron Kron, near Huntimente, if you say, So what you must make your own money? What you for being it? What you mean that as a crew? What you job in entry? So I'm here for the Sia Maje, Bletioba, Mandela, and Jumaye, and Ray Vesilipe, and yet to us, I'm not a point for a pound, Bosom Fia, a fellow by Babodrofi and Yawulano. Send your Yamibu Suano, and I'm a sister to be a Yamin Yamintino, and on Yankopon Boy, we are here, via Yasronco, Napan Krabata Nine. Was it a bonkum, Nifa, a Tiffy, a Toya, or Yankopo? Nebiano don't support one, dear Bonga, who wants us to fit up from over. What I say, Nakuma be a fita, the Yankunanamo share said, Piaway and Biasum Continuo, or Tunidin say, Yamidia. If you are in deep by a fellow, Sumro, Nanam said Yango, my dear Tino, or Yankopo, Nanamia Sumyani, then you put on Yamim Lansen, then you put on Lansen about your sons, so you didn't ask if you say, and can a number soon to be a body also. And then, in the name of Jesus, no forbid it. In the name of Jesus, or your band will be bosom de wudi akira edibeyo nana babo do fie ne wono ya de shema manura sabia mu sabia nya adwa anoche kwa mfrempon adwa ya sabi otwa to akura enana na onya ne ba bi koye se de mo hwe no nana Kesse TV ewo online ebile atwa mu no ne ba se na wotwie ene ade Okomfo Anokye Abakosem de bremu sabia mu sabia nya adwa anoche adwa ena sabi kafra che ene abutuo yi enti se mu hwe a ne kofo firi kuntupri ebie fra kokko kobre ya bo abo tira na e kire se bridge abo ade ato asantemani sabia mu sabia nya adwa ya se akom ya sisa de fra no anoche ko bemu adwa wo ma te ene se mu hwe a na na Kesse TV a eye sabi Okomfo Anokye ni fie se mo hwe mpanifo a titi wo ya mpanifo so a sabi sabia mu sabia nya adwa omo so wo sabi enkonya fie no no enti se mu hwe a na na bible dro efie ene nedua yi ye gina yi to adawu ma ne ene sabe ohina onya no ba bi kro ye dine na wotweda ne sabe mu sabe nya adu se nsu ebeto from medical ne senti ene sabe ahasu ya akom kro anoche kwa mfrempon ene opim so odikai eje kira sentiment no ene akomfo be siri pefri enura ukuada ene me ne mokasai ene ya wada tetie fo me samon fa nche me nya boni bia bletio ba akosi chuma si mandela enura o siri pe ma de ache wa bre eje sabe mu sabe nya adu obi kọ ene obi aba sabe aye bi ato aso ene ma oma ye ye eje samu hunu ya ene na na babo do fie ne wono ade sema ma me do ma se mu amohwe na na Kesse TV mesra subscribe share fama unua na unua so fama unua mu fa ni dwa mu fa ton ne ma mu fa konsuo awa ma ma so sa ofete te sem Abakosem aduman ko sem Sumsum Ahintasem a onya no baabi a jese na na Kesse TV nyame sra obi a onye obi akoma so ade ma no de ohia ba nyame man nsanka de ohia dwuma n nsanka de ohọ ne koda na evidence otwe di ampon anyi mfiri no so de ade so bi suno a ye di nko nua suno a sabia mu de kọ mu do ebuo no kronkron ta no konfo na ne mi gina hai ne sleta no en na busum ni asan na na babo dro se obi a otwe sa dwuma die yi na brabọ enye nsira na brabọ enyina apam bi ada no so emugu ensaboni bi ada no so enhwete sabe tumi fimi a ekutia no Sumsum aware de oni adwuma ene maboni bia enkwa chirichiri ema ye nto aye etie fo me damase bye bye